kukushimira je kukushimira nyakasani wewe wahuye muso kanyihanga komaze nge gusa
Jewel.